Siku zote, divyo utashinda vyote. Choka safarini, kiona njia ndefu. Hatari, hatari za jamani, Mungu atuhurumisha. Ukichoka safarini, ukiona njia ndefu. Za jangwani, Mungu aturudisha. Eri tele, eri tele, onera ya milele. Eri tele, eri tele, onera. Happy with